aya manama yirirwa kugwa hirya no hino si mashasha amaze igihe kitari gito muri gihugu cacu ibivamwo no guhekura Burundi n'abarundi birazwi biramaze kwibonekeza kenshi abantu benshi na cane cane mu banwanyi b'umugambwe SNL barishwe birazwi biraboneka bazira ivyumviro vyabo barishwe ikiye mu bwo buryo ikibabaje nuko mbona umenga abategetsi bacu ntibabibona nkamwe ababikora bo babibaza ko bazogera ku nsinzi mu myaka y'2025 biciye muri izo nzira biciye muri ubwo buryo ni kwihenda cyane barihenda cyane uko ni kudakura ikigwa ni kudakura isomo muri kahise k'igihugu cyacu inzira y'ubwicanyi inzira yo gutoteza abantu yo kubaturubika no kubasinzikariza ubuzima ngo nuko mudasangiye umugambwe mudasangiye ubwoko mudasangiye intara mudasangiye ibyiyumviro ngo nuko batifise nta kindi bizana mu gihugu iyo nzira nta kindi zana mu gihugu atari urwango amarira amaganya agahinda intuntu n'ibindi byinshi kwibaza ko ababikoze abariko barabikora ubu n'abazobikora batazobibazwa batazohanwa cyangwa cy'umukuru w'igihugu nibijuju bakoresha ubujuju nabona kwihenda bitebe bitebuke bazofatwa bicuze igituma babikoze abo babatuma ntibazobabona ntibazobona n'umwe bazobigarama mbere hari igihe nabo bazoba bari imbere y'intahe bariko barawota abarundi batari bake bari mu buhungiro batinye gutaha bakera cyane naho leta iguma batuma ko ibiguma biba muri kino gihugu na cyane cyane bijyanye n'ubwicanyi bateye ku bwicanyi birabatera ubwoba cyane bapfuma bemera kuguma bagorewe muri ayo makambi nk'ako botaha bashikira mu mwuka umeze nk'uko kubera izo mpamvu n'izindi ngaruka mbi tiriwe ndadondagura ngaha ndasabye nshimitse umukuru w'igihugu cy'u Burundi ahagurukire iki kibazo cy'ubwicanyi nka kujya tubona yahagurukiye ikibazo cy'abagi biturire ikibazo cy'abanyuruza kongera gasesa buri tunga ry'igihugu kuko bitagenze uko utwigoro twose ariko aragira tuzohava tuba imva gusa kuko ubuzima bw'umuntu ni kati yabo tibyumvikane ko mu gihugu cy'u Burundi bivugwa ko igihano cyo gupfa cyahavuye hari nk'abantu ubu bihugu basha ku mitumba mu mazone mu makomine mu ntara biha ububasha bwo kunyuruza abantu bwo gufata abantu bakabazimanganya bakabacira imanza mbere n'ubanza gupfa rurimwo ariko bakaguma bidegembye ntabwo twumvise nk'aho uyu mubanza bishe umuntu witwa Lionel baravugwa mupfaka zibararira ariko abantu baracidegembye ko n'akamara amazi icyo nibara ndasabye abo bose bategereye neza iragi y'inshungu za demokarasi no kuvuga umugambi ngo tuviko kwa gasore na perezida Cyuru ndadaye kuva mu gacerere tupire hasi rimwe na cyane cyane bigaga bakomokamo izo nshungu twiyamirize ubwo bwicanyi butagira izina gushika abo bicanyi bafatwe bakubitwe intahe ikiraho mu gahanga ngakurya byarabibaye ingunzi kuri wa mwarabu yatwuganagura ikibondo.